ngā mea kai te tihi o whakaaro koia toru ngā mea kaku mea ki a koe. Kāre kore ko rongo katoa koe I ngā kōrero mo te haukumehua, he tūturu tēne. Ai, he tūturu rā wātū nei, koeira tētahi kaupapadui, he wānanga mā tātou. Kia mōhio mai koe, ko te nuinga ngā whakaaro, ngā whakapono kai tō hinengaro. Ēnei whakaaro, ēnei whakapono kai te whakahaere I tō ao. Kai te whakahaere I a koe. Engari ko te raru kē ko ēnei whakaaro kai roto I tō pū motomoto. No reira ki te hihia koe ki ētahi panonitanga pūmau e rereke katoa I ngā huatanga o tō ao, tō mahi, tō hauora, tō whai rawatanga, tō harikoa tanga hoki, me panoni I tō pū motomoto. He nui noa atu ngā kaupapa haiwānanga matata. He oi ke mahara mai koe, ko ngā mea kai te tihi o ngā whakaaro. Koeira tonu ngā mea ka hua mai I tō ao kiko kiko. Ko te are tāwera tēnei tomo mai ki te whare auahi.